e ngā mana, e ngā reo, e aku rau rangatira mā tēnā koutou katoa. In line with our theme for Te Wiki o Te Reo Māori, which is Kia Kaha Te Reo Māori, Let's Make Māori Language Strong, we're going to share with you He Kupu o Te Rā, the word of the day. Nō reira, Kia Kaha Te Reo Māori. Word for the day today is Kia Ora. Kia Ora means hello, Kia Ora means thank you. Kia Ora can be used in any environment. Nō reira, Kia Kaha ki te kōrero Māori. Kia Ora.